You never treat me so when we were in Manchester. He used to bring me coffee and the morning paper. Now that things have changed, I don't know what to say. But I know I cannot live my life this way. Evidently, Trinidad really worked out bad. Would you tell me, Alwyn, what you have to say?
Margie, girl, you're always making bro. You could vex, you could plead, you must listen now. You always wanted me to make you so happy. So darling, I find the solution to your desire and ambition. Come there we line, as the people say. Now is the time on Carnival Day. I want you coming down. Don't you let me down. Put on your morning duster and meet me down by Green Corner. We'll be raving as it is said and painting the town in red. We gon' make Bacchanal for the carnival.
Da 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 da